nyanshuti itabura kuseruka ujagono kumakuba ni wowe dirigira urishuti nyanshuti seruka mubyago no mumakuba ni wowe nziringira ho
ise ijambo ryawe
kama miri maniere amasho agashira Yesu si nzakuvaho
Ejo hanje harashinganye.